walaba 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 kalgacal liban iyo wanaag iyo laabis jecel eebbe yiri kullada walaba 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 kalgacal liban iyo wanaag iyo laabis jecel eebbe
Shall I know the high?